nani, atengiona mbasale, antubetu barumo ikinani, atengiona roe, antubetu barumo nikinani, barabara siyombe siya doka, ekiona kuto kugatere, eke nani bae.
Ladies and gentlemen, presenting to you the Maroon Commandos in 2-3 minutes. Waweze kupresent wimbo unaosema uvivu ni andui mkubwa kwa ujenzi wa taifa. Yes, I